Fordi dere holder det unna meg, så tenk.
In your face.
No. No.